kwinginga ngo yo kugusiga ukwiye kwinginga nawe biraza kuba buri mu rwanda
kumva ni ibintu byoroshye kumva ushobora no kugira gucyo kumva no kurira biraje nyine agahinda kakakwica kumva umugore kuko utereranywe.